okwamanje nje bese sakhuluma la light. However, ngicela ukuthi ke baba sibuye sizelana ke manje kwi deliverance.
Yes.
And like I say, mina ngingakhuluma ngigcine ibange elithize kodwa wena njengwe expert njengomuntu uNkulunkulu ambekile kuleli office le deliverance uyazi kahle ukuthi lisebenza kanjani khona umuntu olalele manje othi angikwazi ukuphila impilo yami imindawonye omunye athi angikwazi khona ngathi angikwazi ukuphila ngingenayo relationship futhi angikwazi ukuphila ngaphandle kwabantu abathize empilweni yami and angikwazi ku move on impilo yami imindawonye angiyiboni yaphambili angiyiboni yamuva ziningi izinto abantu abangazisho nabayibikayo kodwa ngiyazi ukuthi kuningi abantu basuke befuna bedinga ukuthi nje kungenelele uNkulunkulu ugcobo likaNkulunkulu empilweni yami abanye baba nje izinto abanye kunama cases akhona abanye kunama stubborn spirits kunento eyiningi eyikhona abanye uthi sesindisiwe athi mina ngibonile ukuthi akulungi ngahamba ngayo kumthandazi ngahamba ngayo sangomeni ngayo consult because ngiyabona ukuthi izinto azenzeki and ngiyazama futhi mase ngiyile lapha kwavela izinto zaba worse so sithini kuloyo muntu ingabe imapha ama areas ekuyiwona ngempela esithi umuntu mengakhululeka la ayikhenye indawo engabambeka
ngiyathanda umbuzo
yes
nangendlela ubeke ngayo let me say this maybe people will understand about deliverance.
Mm-hmm.
You see, khona into eshiwo ama American of which angihambisani naye.
Okay.
Athi ama American umuntu umoya.
Mm-hmm.
Uhlala emzimbeni.
Okay.
Uphosesa umphefumulo.
Mm-hmm.
Angiwasho ngesiNgisi ngendlela yasho ngayo.
Okay.
Athi a person is a spirit.
Mm-hmm.
He lives in a body. He possesses the soul.
Mm-hmm.
Mina ngiyaphambana naleyo nto. That's not true. According to one right umlalelo ukuthi anga disagree nami futhi ke you had to have your own findings and your discoveries and your illumination and your revelation. Uya ngokuthi ke uthole kanjani noma ufundiswe kanjani. My basics of the word. Genesis chapter 2 verse 7. Lithi uNkulunkulu wenza umuntu, he formed a human out of the ground, out of the mud. Ngamanye amazwi wambumba umuntu ngodaka.
Yes.
Wayeseyaphefumulela kuyena.
Mm-hmm.
Ekuphefumuleni kwakhe kuyena, lithi iBhayibheli, then he became a living soul. Wayeseba umphefumulo ophelayo, not a spirit. No. That's not. Akazanga sho kanjalo. Ithi umuntu wayeseba umphefumulo ophila. Ngamanye amazwi mina, I'm a living soul.
Yes.
Uyazi ukuthi ubanoyo maphambi kaNkulunkulu. It's my soul. It's not my spirit. It's not my body. But it is my soul. So, ngiphambene nalento ama American ayisho. I'm an African person. In Africa we know what is witchcraft. We know how to steal a spirit somuntu. Siyakwazi ukuthumbi umoya womuntu. Siyakwazi ukurelease umuntu. Siyakwazi umuntu kumenza abe yisiqila. So, spirit, not a soul. A soul, yabona mase ngichaza indaba yomphefumulo. Okay, let me explain this so that it's so understand, all right? So that umuntu ngizomchaza. I hope ngizoba nasi isikhathi. I will try to ukuthi ngikreme to be a small thing. Umuntu azoy understand. So, ama American nje obesho ethi umuntu umoya, but umuntu ayena umoya, umuntu umphefumulo according to Genesis 2 verse 7. Yes. So umuntu waphendula waba umphefumulo ophilayo. Bese thi lapha na ke encwadini ka Ezekiel, umphefumulo onayo iwona ozowahlulela, even nak Jeremiah. Et umphefumulo ona asho ngathi umoya owonayo yabo uthe umphefumulo owonayo iwona ozokwahlulelwa akuyona imoya eyofika kwahluleleni it's our souls it's us our souls ngamanye amazwi ke let me explain this ukuthi umuntu uqhamuke kanjani uNkulunkulu angathi umoya yes uNkulunkulu umoya then kunezwe thina angilinganise ngami ngithi mina nawe maboyi siphile emazweni awu2 umuntu uphila emazweni amabili. Mina ngumphefumulo mina. Ngiphila emazweni awu-2. Ngiphila ezweni likamoya. Ngiphila ezweni lemvelo. Ngicela ukusebenzisa igama lokuthi lenyama.
Okay.
Ngamanye amazwi ngesingisi bengizothi I live in a supernatural world, in the spirit world, and I also live in a natural world, the physical world. Yabo. So ngamanye amazwi ngiphila kulamazwe omabili. Njengoba lo mzalwana lo kade umusho othi uthe mayibona kufika owesifazana sanomthwe wesifazana onentambo enamafingqofingqo abafuna ukuzokwenza something wayibona a week engezukwazi ukuyidefendela. But I came. It was not my soul who came there. It was my spirit. Iyazwakala leyo nto?
No, ngiyakuzwa baba.
It was my spirit and also it was the anointing uNkulunkulu anginikeze yona, ngiqhokise yona for it deliverance where I deliver people aware and unaware, delivering people actively and inactively. So indlela uNkulunkulu asebenza naleyo nto leyo soyichaza mhlawumbe ngelinye ilanga. So leyo nto le, it is very important ukuthi abantu ba understand ukuthi ke I am the soul. In the soul, in the spirit, in the soul, nginalezinto lezi, nginentando, nginengqondo, nginemizwa, nginama senses in my soul. Yabona, once umphefumulo waphuma emzimbeni, umzimba usaphili, umzimba uphila ngoba khona umphefumulo. Okay, before ngifike lapho, bengisazama ukuchaza lento leyo ukuthi uNkulunkulu ewumoya wakhi container eyinyama noma ewubumba ewudaka. Wathatha ingxenye yakhe ewumoya wazoyifaka odakeni. Kwathi makuhlangana amanzi noshukela kwaphuma umbhubhudlo. So kwathi makuhlangana amanzi noshukela kwaphuma umbhubhudlo. Ngamanye amazwi kwathi kuhlangana ubuNkulunkulu nobumhlaba noma kwahlangana izulu nomhlaba kwase kuphuma umphefumulo. Kwahlangana umoya kaNkulunkulu uhlangana nomhlabathi womhlaba kwase kuphuma a combination of the two world ebizwa ukuthi umphefumulo. Yayiza leyo. So ngamanye amazwi kwaphuma a combination of the two world. Izwe lakomoya, la kumina kunezwe lakomoya. Ngiyakwazi ukuphila ezweni likamoya. And futhi ngiyakwazi ukuphila ezweni ngizolibiza ukuthi lenyama noma igama lenyama lingekho right lisho ukuthi ke it's a fallen nature yabo. But I want to use the word ukuthi I live in the spirit, I live in the natural world. I live in the supernatural and I live in the supernatural world. Ngamanye amazwi ingakho mabuyi mangikhuluma izwi ngithi ngiyakuzonda, you will feel inzondo yami igwaza njengeibhobo. Uzoyizwa inzondo yami igwaza njengovalo. Uzoyizwa inzondo yami kukhona into eyenzayo kuwena, because ngikhuluma lento le ngithi ngiyakuzonda. Mangithi ngiyakuzonda kuphuma into ezongena kuwena. Amazwi ami awumoya afike kuwena amanifeste njengefiye, amanifeste kuwena njengeibhobo, uphatheke kabi, amanifeste kuwena njengedepression because aze kuwena azokushaya so hard. If ungangizwanga ngisho ukuthi ngiyakuzonda, uzophupha ebusuku ngikujaha ngomkhonto, ngikujaha ngeyipamu, ngikujaha ngifuna ukukubulala, ngifuna ukukudubula. Amazwi ami, because wena ingqondo yakho ayiwezwanga kodwa umoya wakho uwazwile amazwi ami engiwakhulumayo. Then ukuze wazi ukuthi khona umuntu okuzonda, uzongiphupha ngikugwaza, uzongiphupha ngikujaha, uzongiphupha ngikufuna ukukudubula or ngiphethe izenzo eyithize, anything which is a weapon engifuna ukukulimaza ngayo. Then usuzo-understanda wena ukuthi oh usibanibani, maybe khonto ayishilo ayikhulumile. If ungayiphuphanga ke, then you will feel ibhobo emzimbeni wakho, you will feel depressed, uze umthwalo emahlombe akho ungazi ukuthi lo mthwalo uqhamukaphi, uzize ukuthi uyavuka depressed, ukhathazekile. It because somebody hates you, somebody speak evil against you, somebody ukhuluma kabi ngawe, then bese uyayifila ke. That's another manifestation yalezo zinto lezo, because vese uyaphila ezweni likamoya. Uyakwazi ukuthi ke angeke ngichaze kancane ngomoya. Uyakwazi ukuthi uthi mawungena endlini ufica abantu uthi mawungena bamesane bathule. Then umoya wakho uyakwazi ukusense ukuthi la kade kukhulunywa ngami.
Okay.
So you can sense ukuthi la bekhulunywa ngami noma bengathulanga bangaqhubeka bangundaze bakhulume, but you can sense because you are you live also in the spirit. Njengoba bekhuluma ngawe abakhulumi ngawe kuphela physical, bakhuluma ngawe in the spirit. So lento le yenzeka iaffecta spiritually and iaffecte natural. So ingakho ngithi umuntu umphefumulo kodwa uphila ezweni likamoya, uphila ezweni lenyama. Bese sibuyela kuleyo mbuzo wakho ubuzile ukuthi abanye akulungi kuma relationship, abanye abakwazi ukuphila ngaphandle kwama relationship into ethize. Yazi lapho kusuke sekwenzakaleni, kusuke usuke umuntu eseboshiwe. Angithi yakhumbula ukuthi umphefumulo ngithen ngithe umphefumulo unalento ekuthiwa intando. Yini intando? Intando, it's one of the things that controls ama feelings akho, that controls ukuthi uthandani, uthanda bani, umthanda kanjani, umthanda kangakanani. So ngamanye amazwi intando isemphefumulweni wakho, it's your will, and futhi uNkulunkulu aka interferishi nentando yakho, akaphoqi uNkulunkulu ukuthi umthande ngenkani. Ingakhetha uJesu, ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha, uma umuntu elizwe izilami uthi ngizongena ngihlale kanye naye ahlale kanye nami. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ngeke aza kuforce ngenkani, ufuna everything that you have. Ingakho ethi ngibeka phambi kwakho isibusiso nesiqalekiso, kodwa mina ngiyakululeka ukuthi uthathe isibusiso noma uthathe ukuphila, ngoba ngibeke ukufa nokuphila phambi kwakho, kodwa ngiyakululeka ukuthi uthathe ukuphila. Ngamanye amazwi abantu abaningi, if kukhona into, I'm sorry, uma kukhona into oyenza noma eyenzeka kuwena ungasayithandi, noma nawe oyenza ungasayithandi, ubokwazi ukuthi kuthunjwe intando yakho. And once kwathunjwa intando yakho, kwenzakalani lapho ke? Kubanjwa ama habits akho. Ama habits akuphi? Akwi mind set yakho. NgokweBhayibheli sivamise ukuthi ke yinqaba. So ukuze makuthiwa umuntu uneyinqaba, lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu namandla, sithumba zonke iyinqaba, sithiyana na yonke imicabango ethiyana nokumaza uNkulunkulu. So ngamanye amazwi iyinqaba zibanjwe la engqondweni, kune mindset. Do you know ukuthi in life khona abantu obathandayo nobathanda kakhulu, khona abantu obathandayo obathande kancane. Uba no-decide ukuthi ubathanda kakhulu noma bathanda kancane. So ke explain ngelinye ilanga nakho lokho ukuthi kusho ukuthini. Yayibona leyo. So ngamanye amazwi une will la ngaphakathi. Once usathane, that's why kunalento le esiyaziyo eyenzeka emphakathini wakithi ukuthi umuntu udlisiwe ikorobela. Yabo. So udlisiwe i-love potion. So bese thanda umuntu kodwa engamthandi. Athanda umuntu kodwa engamthandi. Kubanjwe kufakwe idemoni lentando elihamba liyocontrola intando, libamba isteering sentando. Lithi wena uzothanda usibanibani noma ungamthandi, kodwa uzomthanda ngoba ngibamba intando yakho, uzomthanda. Ithi lento uma isidinga ukuvuselelwa seyehlika, umesana uthi kodwa Nkosi yami ngangisukwe yini ngiyithanda lo muntu lo. Yabo. Ngamanye amazwi usuyaqala usuyaxabana, usuyabona manje ukuthi hayi lento yami isidinga ukuvuselela, aphinde ayivuselele futhi uphinde uthunjwe. It's a very same thing usathana isebenzisayo, ubamba intando yakho ukuze idle isono noma yenze isono, bese ugcina uba isigqila. Then uma isibanjiwe intando yakho, then ikubambeka imindset yakho. So ngamanye amazwi kukhonkwa ingqondo, bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisa iy'ngqondo zabantu ukuthi kungasi ukukhanya. Bese ethi uJesu, niyolazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. So ngamanye amazwi ingqondo fanele ikhululeke ukuze intando yakho ikhululeke. You can't free your will ingqondo yakho ingakhululekile. Yes, you can also free your will ingqondo yakho ingakhululekile. Kuqala kanjani? That's why uNkulunkulu mangabe kushunyayelo izwi usually alivamisile ukuze engqondweni, it doesn't make sense. Okay. Kodwa laliya khona lienhlizweni. Uzozwa kuthiwa makuthiwa Izenzo chapter 2, uPetro wathi mayishumayela ebagqugquzela nangamanye amazwi, wathi sindiseni nina kulesi sizukulwane esingakholwayo. Wathi mayisesho lawo mazwi, lithi iBhayibheli bahlabeka ezinhlizweni zabo. Usually izwi likaNkulunkulu maliza kuwena alizo ukukuhlaba engqondweni mostly. Yes, liyayihlakaniphisa ingqondo khona, kodwa mostly lalika liqala khona lizoqala enhlizweni yakho lihlabe inhliziyo ihlabeke liyakonvicta enhlizweni yakho then masuhlabekile ke then bese kwenza isense enqondweni yakho kodwa sometimes akuvamisile ukuthi lenze isense enqondweni yakho lingakakuhlabi enhlizweni kuyenzeka nalokho kodwa usually livamise ukuhlaba la enhlizweni then bese lenze isense enqondweni yakho faneke liqale likhulule la entandweni yakho enhlizweni yakho then you become free then bese uba yilowo muntu ke so lento kade uyisho ubuze ekutwana ukuthi umuntu angikwazi ukuphila it because uyisigqila lithi iBhayibheli owenza isono uba yisigqila sesono you need to be set free mhlambe nje into engayisho ukuthi how to set yourself free in a easy way self deliverance ke lengishoyo ukuthi when you set yourself free khona into eshiwo laphana ke uPaul kwabasethesolene bokuqala uchapter 5 verse 23 lithi lelo verse uNkulunkulu wethu akaningcwelise umoya wenu wonke ungabi nacala umoya wenu wonke nomphefumulo wenu nomzimba wenu wonke ungabi nacala ekubuyeni kwenkosi yethu Jesu Kristu in other words mayethi uNkulunkulu akaningcwelise umoya wenu ngamanye amazwi akakhulule umoya wenu wonke akakhulule umphefumulo wenu wonke akakhulule umzimba wenu wonke ngamanye amazwi if you are not free kulama parts o3 angeke uzube free in your will ngeke uzube free kwi mindset yakho you will be a slave forever uNkulunkulu kufanele into okufanele ukuthi engicela ukuthi uyenze ngicela uyenze lento le uyenze ngendlela engisho ngayo uyenze for 3 days if uyazazi khona into ongasakwazi ukuphila ngayo uyisigqila sayo so thana nje uNkulunkulu ngikunikeza umoya wami wonke ngikunikeza umphefumulo wami wonke ngikunikeza umzimba wami wonke ngikunikeza ingqondo yami yonke ngikunikeza nemizwa yami yonke nama habits ami wonke ngikunikeza wona ngicela kungabe kusaba omunye umuntu obusa impilo yami kube uwena obusa ngiyabaphuca bonke ababusa impilo yami abangenze ngayizigqila either abantu imimoya izimo ngiyayiphuca zonke ngikunikeza intando yami ngikunikeza mina wonke akube uwena obusayo angimvumeli omunye umuntu abusa impilo yami ngivumela wena wedwa egameni lika Jesu make washo lawo mazwi lawo uwasho ngendlela yakho I was just giving you the understanding ukuthi how to set yourself free and bese uyayi addressa ke bese uthi ke moya we pornography moya wobudlelwano moya woma amasoltize moya whatever habit onayo uthi ngiyakudestroya yonke imicabango ethi ngithunjiwe kule nto ngiyayidestroya yonke I am setting myself free I am healed I am delivered I am set free and emva kwalokho kusudilizile usungqobile ukwenze lokho uphinda phinde lo mkhuleko for 3 days and see ukuthi kuzokwenzakalani even for the first time usho khona into ezokwenzeka kodwa ngiyazi ukuthi kuzoba ne impact engakanani even within 3 days of transforming your life will never be the same that will be a self deliverance your life will never be the same again from wenza lo mkhuleko even noma ungawenza manje noma uwenzile manje and uzowuza umahluko uzobona umahluko empilweni yakho
Yeah, no ngiyakuzwa kakhulu baba. Bengifuna ukuyibovela wayichaza yonke lento wayiqeda ngesikhathi esi right. So siyabonga kakhulu 25 minutes after 11 and siyabonga nokuthi uchaze even nange self deliverance nangamazi osowakhumela. Mhlawumbe nje kulo 5 minutes ngiyazi ukuthi ukho umuntu ongamkhulekela abe free manje before ngikudedela.
Yes ngimkhulekela live on air.
Yes nasejele bakithi bayabhala umphathi wasejele ujali lapha e female siyabonga kakhulu base nje balalele kakhulu futhi bayabonga.
Okay. No into engizoyenza ngizocela ukuthi basho this simple prayer, right?
Okay.
Yes emva kwawo ngizobe sengiyabakhulekela as umuntu uNkulunkulu amgcobile ukuthi akwazi ukwenza lokho. Ngizocela lo mkhuleko lo uzocover everything. Either noma ngabe uboshwe yini wena uzoyifaka lento ekuboshiphile kodwa mina I will just give you this prayer and ngiyibonile transform impilo zabantu ababoshwe indlela ezahlukene ngizocela usho lamazwi uthana Nkosi uJesu
Nkosi Jesu
ngeza ngami wonke
ngeza ngami wonke
okuumoya wami wonke
okuumoya wami wonke
nomphefumulo wami wonke
nomphefumulo wami wonke
nomzimba wami wonke
nomzimba wami wonke
nentando yami yonke
nentando yami
yonke nengqondo yami yonke
nengqondo yami
yonke nemizwa yami yonke
nemizwa yami yonke
ngithunjiwe
ngithunjiwe
ngiboshiwe
ngiboshiwe
ngiyisigqila
ngiyisigqila
ngicela ungikhulule namhlanje
ngicela ungikhulule namhlanje
angisafuna ukuba yisigqila
angisafuna
egameni lika Jesu ngiyavuma zonke izono zami nazo zonke ivumelwano ezenziwe yimina zenziwa abazali bami zenziwa nabonke abangizondayo nabangithandayo bezenza nosathane bese bafuna ukusiza mina nokudestroya mina ngiyayinqamula zonke lezo yivumelwano ngiyayicisha zonke lezo yivumelwano empilweni yami neinvolve igama lami nempilo yami egameni lika Jesu ninqaba zonke ngiyayidiliza ngiyayikhulula namhlanje ngingokhululekile ngingophilile ngingophelele egameni lika Jesu wena Satane nevumelano zakho ngiyayicisha ngiyakudivorsa angiyona ingxenye yakho ngingoka Jesu mina kusukela namhlanje kuze kube phakade amen ngiyabonga inkululeko osunginikeze yona Jesu amen
amen.
By saying that prayer, impilo yakhe isikhululekile. Let me pray for laba bathi nje njengamanje ngicela ukubakhuleke. Baba egameni lika Jesu ngiyamkhulula lo senze isivumelano noSathane, owenza isivumelano nobumnyama, oboshwe isitha, asuboshwe isono, oboshwe imoya. Ngiyamqaqa, ngiyamkhulula, ngiyamdeliver la ekhona noma ngabe uboshwe yini ngithi in Jesus name, come out of the prison. Umoya wenkosi uphezu kwami uJesu ungigcobile ukuba ngimemezele ukukhululwa kwakho njengomthunjwa nokubona kwakho njengoba uyimpumputhe egameni lika Jesu. I am setting you free. You are healed and delivered. In Jesus' name, I bless you. Amen.
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 Amen. So, I'm going to call the number of the office or the number of PA in years. We see Basazo if you know about
the number of the office. We are 031-510-4014. And some people go Facebook. Bangang Tinta Bati for Slama Fosh.
Amen.
So ngikhona ku Facebook bathi Fohla Mafohla, ku Instagram bathi Swane Msomi noma bathi Fohla Mafohla, Twitter Fohla Mafohla, ku YouTube uthi Swane Msomi ngikhona futhi ke na ku website uthi nje swanemsomi.com. Mawuthi nje Swane Msomi then uzobe usukwazi ukungixhuma kanjalo. Amen. Mhlambe ke abafuna ung WhatsApp ke inambeni bangathi
083 3450 6670
ba WhatsApp nje kuphela ngoba ke ama calls abamaningi endlela isimanga but abantu aba WhatsAppile then I'm able to ukuthi ngibaphendule.
Okay.
083 3450 6670. Ngiyabongela kakhulu sis.
Sibonga kakhulu dokotela, sibonga isikhathi sakho, siyabonga nje ukuthi ube nathi namhlanje. Thank you so much.
Ngiyabongela kakhulu.
Amen.
Thank you.
Sefikile ke uthando akadlali. Nama headlines. Okay, my mother, I'm going to go to the hospital.